katari ranza tini sanzilo minu ikaleni sama siringeta sine sanza Badi Ra Mina oh Badi Ra Mina oh Badi Ra Mina sha sijori sabo siwana Badi Ra Mina oh Badi Ra Mina Badi Ra Mina shem sijori sabo siwana nikombela minizela mwina swimi famelaka chiunda shangwinaka recipe ya riranzo nikombela minizela mwina swimi famelaka chiunda shangwinaka recipe ya riranzo Le timfanelo hinkwato nizama na kumspoila nyana but swa mina swifambi kasi xihundla xile kwini ni endlile timfanelo hinkwato nizama na kumspoila nyana still swa mina swifambi kasi xihundla xile kwini ni nteka ni mukomba tindawu nizama na kumika zaka but swa mina swifambi kasi hunda xile kwini ringeta ku xava misisile nizama na kumnika zaka swa mina swifambi kasi xihundla xile kwini ni ringeta ku xava timovha ni ku kumbe swi ta vaya swa mina swifambi kasi xihundla xile kwini
malwena raralala noka
ariye
raralala
Afrika
go tswa kapa go ya go borwa maitshuma ile gore ke go tse ke go tse re ralale re thalale
thalala
Badi Ra Mina oh Badi Ra Mina oh Badi Ra Mina sha se jore sa bo siwana Badi Ra Mina Badi Ra Mina oh Badi Ra Mina shem sijori sabo siwana nikombela minizela mwina swimi famelaka chiunda shangwinaka recipe ya riranzo nikombela minizela mwina swimi famelaka chiunda shangwinaka recipe ya riranzo Shijutla, ninge swivoni swa leso ni vondzise hi riranzo Themba mina mfowethu ni endlile timfanelo hinkwato ni zama na kumspoila nyana but swa mina swifambi